Botswana Mora Khama Ria Moleboga Re Khama o direntse Botswana Re Khama o direntse Botswana Re Khama o thusitse Botswana Mora Khama Ria Moleboga Ditiro tsa gago tsedinte tsa lerato Dimpo tsa gago tsedinte tsa lerato O direti jwa gago jo bonte jwa lerato Mora Khama Ria Moleboga Ditiro tsa gago tsedinte tsa lerato Dimpo tsa gago tsedinte tsa lerato O direti jwa gago jo bonte jwa lerato Mora Khama Ria Moleboga O senata puti o se tswiriri O senata puti o lerato O senata puti o motsadi wa thwathwa Mora Khama Ria Moleboga O senata puti o se tswiriri Senata puti olorato O senata puti umotaji Watwatwa Mora Khama Ria Moleboga Now